nitwa Ndayiragije Anike nkaba ndu munyabanga mukuru wa federation ya basketball yo mu Burundi.
Ego tubasanze ngaha ku kibuga n'urukino rwariko ruhuza imigwi no vuga Gymkhana Urunani ndetse zari nkino nyinshi cyane bega ubwa mbere muri ko muraraba ukuntu zitabiriwe hani Gitega mubona urukino rwa basket muri rusangi rugeze kugera uruhe hano mu Burundi.
Urukino rwa basket nkuko mubibona twaje mu ntara ya Gitega kugira ngo naho nyene abanyagihugu b'Igitega bashobore kwibonera aho urugero rwa basketball rugeze. Muri rusangi basketball murabona yuko igeze ku rugero runini cyane. Sico kimwe n'imyaka ya kera ubu urabona yuko urabakiri bato urabakuze bayihurumbira. Murabona yuko ntibikiri iby'ubujumbura gusa n'intara zitandukanye zerekana ubukerebutsi mu bijyanye na basketball. Rero muri rusangi je novuga nti urugero rwa basketball turarushima gose.
Ego abandi kenshi bari bazi yuko ata mugwi wo hagati mu gihugu wohangana n'Urunani nka Yange canke Tigers mbega murabye ukuntu zari ko zirakinaho murashobora kuvuga ati n'imigwi yo hagati mu gihugu nayo iri kiratera imbere.
Ego nkuko mwabibonye kera imigwi yo hagati mu gihugu yari itinya ihuye niyo migwi y'Ubujumbura ukamenga ntibonagerageza. Ariko ejo mwebwe mwenyine mwariboneye umugwi Young Girls uri kuhangana n'umugwi twitwa ko ari mukuru w'Ubujumbura Urunani mwarabonye yuko ubuhinga basa nk'abagerageza kubunganya mugabo gito yigisigaye nuko batera imbere mu bijyanye n'ubumenyi. Nibaguma bahangana n'iyo migwi ikomeye bazotinda baja ku rugero rwazo. Imigwi y'Ubujumbura nivyo irafise akantu gato isumbije imigwi yo mu ntara kuko yoyo yiteguye hakiri kare irarondera abakinyi hirya no hino atari abarundi. Ariko ivyo vyose biza kugira ngo bitere intege abasanzwe bari mu migwi yo ngahi Burundi. Karorero ni imachi iri kwiraba Urunani na Gymkhana. Gymkhana aho usanga nta bakinyi bo hanze yarondeye benshi ariko murabona ku bumenyi ukuge niri kwihangana n'Urunani rufise abakinyi kumbure benshi bavuye mu mahanga kubera ko bamaze kumenyerana. Ntibakinye rimwe, bakinye kabiri, bakinye gatatu, n'ejo bazobandanya. Ivyo bizoduza urugero rw'abakinyi bo ngaha mu Burundi. Bamenye bati nitwahura n'igihugu kibanyi cyo muri Uganda, cyo muri Kenya, cyo muri Tanzania, cyo mu Buganda tugerageze natwe kujya tubabona mu Burundi ntitubatinye tugerageze natwe tubatsinde. Niyo ntumbero rero federation ifise ni uko nivo y'abana b'abarundi bayinganya na nivo y'abana bo muri aka karere. Murakoze.
Nakaye kamumwotera abakunzi ba basketball b'abanyagitega tubona bataraba benshi cyane nko nk'Ubujumbura kuri departement. Nakaye kamumwotera abakunzi ba basketball bose muri rusange.
No saba abakunzi ba basketball ngaha Igitega ko baza bagashigikira imigwi burya nta utamba yiro rero yaba izi nkino ziba ahantu hugaye byotahuritse ariko ziba ahantu huguruye no batera akamo yuko boza ari benshi kurorera izi nkino bakazitabira mugabo kandi bakaja no mu migwi itandukanye buko unye uri mu myaka mu mashure mato mato mashure yisumbuye eka no muri imyaka irenze urashobora gukina umupira wa basket wamaze kurenza imyaka yo gukina urashobora gushigikira umugwi wamaze kurenza imyaka yo gukina urashobora no kubandanya winonora imitsi bigatuma umubiri wawe uguma umeze neza. Reka kumbure mu kurangiza shimire cyane abarongozi ba association y'Igitega bapfuye kumva tubatera kamo baciye bafata yihuta barategura bino bikino barategura zino nkino murabona ingene ziteye igomwe kandi nizera yuko bizobandanya gucyo dukorana neza n'abarongo ya ma association mu ntara zose ni kuneza y'abana b'abarundi.